kugumura abanyagihugu mu kubakoresha amanama yo guhungabanya inzego kudahanurwa kuremeka intebe ishusha indongozi kutumvira abamukurira hamwe no kujuragiza inzego mu kuzishengeza muri sentare ni bimwe mu mvunya mukuru buramatari w'intara ya Makamba Françoise ngo zirazana yatanze mu guhagarika Harimenshi Emmanuel mu mabanga yo kurongora zone kazirabageni ikete rimuhagarika muri ayo mabanga rikaba ryasohotse kuwa 27 ruhuma uyu mwaka ikombogwa ryo mutware rikaba ryababaje cyane bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko ahowe kubatorohereza amanyanga akogwa n'abajejwe intwaro kuko aterekwa akarenganyo gakoregwa abanyagihugu arongoye
nanga ntibamwerekwa kubera iki yari umuntu n'ukuri ahuza abantu bose baba abajejwe baba abasenyeri baba abaporona bose baba abantu bahuza nawe nawe ibyo ntibazerekwa niba akaryamisha miryango umva abanyamacakubiri biki umva we ibyo ntiyabijyamo bagacabona rero yuko adasa nabo
reka no ku ruhande rwa bamwe mu bajejwe intwaro aho mu ntara ya Makamba baremeza ko uyo mutware atakindazize atarisha ry'uburongoye komine Nyanzarake benabura matari w'iyo ntara bamuhora kuba yarabasese ya gatabi mu gushira habona karenganyo bakorera abo barongoye hamwe n'amanyanga batasiba gukorera aho muri zone ya kazirabageni
baje madosi amazi minsi agigwa ngahaye cy'amatohoza abahora baza bose bakizwa ku mucako bagenda bamubajije uko muri kurekenda bakamubaza ukuri kwa bityo bavuga cyane muri iryo tongo tubagiriza ko bariye iryo rya buhe iryo niwe yarazi byabereye muri cyo agasabishira habona rero nibyo byibaye karamwagiriza ngo yafunge ikintu bishushe ngo bakuru wiwe
uretse iryo tongo hari n'irindi ryari ryarahejeje kuburanishwa na sentare iranashinga uburimbi bushasha uburimbi bwahavuye bushingurwa na Marie Gorette Irankunda aramutswa komine Nyanzarake ibyatumye banyene kuri pfa basubiranamo gushikaho no gutemana batemana niko gutatanguzwa amatohoza yakozwe n'umushikiriza amanza mukuru w'Imakamba amatohoza uyu mushefu do zone yagizemo uruhara runini ubona ko ari nawe yabwirizwa kubazwa ubwa mbere ibyabereye mu karere jejwe kuva ico gihe nkuko amakuru dukura muri komine Nyanzarake bimenyesha abo bategetse ko ari babiri baciye baca hasi kubura hejuru ngo bikunde bakombora uyu mutware wo hasi ariko bibi by'ubusa kuko atacagirije na kimwe gifasha inama mpanuzwa jambo ya komine yahawe bifatire ko mu kumubogoza nkuko umwe mu bari muri iyo nama ico gihe yavyiganiye RP ya
igihe yasaba ngo tumukure hari meseje yo mukicenda tusha transfera kuko twabona ko atacarika amagi tutacarika agezwa baba abanyamugambwe baravyanse iyo bakonse kominare iravyanse
buramatari na musitantire wa komine Nyanzarake bamaze kubona ko inzira yemewe n'amategeko isenzwe bahavuye bicishiriza habo bamukombora haho nyanzwe itegeko rigenga amakomine rivuga mu gace kajyo ka 60 kurongoye zone akugwa biciye mu nama mpanuzwa jambo kandi ari uko bibiri bya bitatu by'abagize iyo nama bavyemeje ibyo bikaba byaciye bicurikwa hatanguri kugwa giwe mu mabanga ryatewe ku mukono na buramatari w'intara ya Makamba ngo ziraza na Françoise kuwa 27 ruhuma rishugwa mu ngiro na musitantire wa komine Nyanzarake Maria Gorette Irankunda bukeye bwaho kuwa 28 agira ko mbere anagena umusubirira muri ayo mabanga hanyuma araheza tubaka inama mpanuzwa jambo byari bitegekanijwe ko ikorana kuri uyu wa mbere ntwara nti igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo.